ndakomeye muriwe ndakomeye 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 ho muri Yesu ndakomeye singirimbata iugoba domoragwa mogamege domotsizi dashinganye singirimbata iugoba domoragwa mogamege domotsizi dashinganye
ndakomeye
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 muri Yesu
muriwe ndakomeye
ndakomeye
ndakomeye ndakomeye muriwe ndakomeye
singirimba
Ndakomeye.